kwa gate. Unaka. Wacha. Are you for real? Cheers. Hello?
Hey, madam, nikumaliza namaliza kuoga. Ngoja, Sky.
Sama unatumia maji ya sewage, Sky.
Tuwasikii vizuri. Wacha nitoke tuongelee.
Ah, it's okay.